nikech piema bende ng'enye mbui maket kod magi.
Angi madanga koni jini onge mayot piny ka gimoro wara kidwaro ni mondo mi pesa onge mayot koda en mana content creation no koda en mana uso mena onge mayot nyaka igolri nyaka ichiwri nyaka ijiwri ma maigi mikete gweno ni chakre okinyi nyaka odhiambo koro ka isekete pachi ni maigi midwa timo to nyaka iketa keta ni gokinyi ka gokinyi maigi michiwni tinde onge gimoro ni part time content creation jitiyo content creation kama ng'ato chiwo okinyi to kamera ni mana ka maonge gimoro ni tini odhi kocha to odhi koni ji matin sana matimo kamano thoth ji maloso pesa content creation kiriengo ji kaka Kabiwa Jesus gine ma jiwero nikech gine magiloso pesa moloyo ji te Kenya ka jogo tiyo mana tij content creation mako chiyo to kao nyaka video mana kaka uchiyo gimora mora
koro to mago lombo wang
mago lombo wang
to
mani tije mani tije ma ineno kodhi nyaka Dubai odhi Malaysia odhi Kenya mani itich motimo koro kiketo chunyi ndio timo gimoro nyaka ijiwri nyakiket tekoni kanyo to simu we nyakikao simu maber mutegno sani ringini kairo chumo content creation nyakirangane na simu ni erien 4K kamera sound ne en manade nikech kikao bende picha ma to jokwinjgi picha moko ber to jibokwinjgi iwacho maber bende koro onge kaka inyalo loso pesa ware e content ka koro nyaka picha bende bena ber sini wanti nyaka filters kisa kwa picha tichaki chwade filter koro tiber moloyo koro man jidwa onge dano moko ero neno gimaber gimaber jitedo mono ne kata nyathi matin kineno kama nyithindo matin ino ka jisiku ngulu lembigi koro imbine picha ni mikete mbui kete mono lobed gimanyalo lombo wang gimanyalo moro ngato gimanyalo miyo jichak wuoye mbaka koro korach to bed marach ndi